uy uproportion u directly proportional ku x. Uma uy u 30 uma u x u 6, thola wena ukuthi u x ubani uma uy u 45. So qala ngale statement esithi uy is directly proportional to x. Lokho kusitshela nje ukuthi uy uthola uma uthi i constant times x, ungathi a times x, b times x, i number nje times x, mhlawumbe mawuthi 5 times x equals y noma 12 times x equals y. Manje bathi ke uy uma u 30 ux u 6. Okay, so uy u 30 ux u 6, yabo. Ngoba ux u 6 ke so times e nalo k, as divide ngo 6 ku omabili amacele, sizothola u 5. 30 divided by 6 or 5 equals k. Okay, u 5. Sesiyazi ukuthi k ubani. Manje ke k i constant esikhethile njalo bese ngakhetha noma u b masifuna. Manje basitsheleke manje ukuthi u y u 45. Thina kumele sazi ukuthi uba u x. Ngoba i constant yethu 5, thina sizozama ukubona ukuthi u x uba. So u y u 45 angithi 45 equals 5k. So divide amacele omabili ngo 5, sizothola u 9 equals x. Ngakho u x u 9 uma u y u 45. Nantso ke direct proportion yethu, variation.